Good evening. We are the young people from FANE under the municipality of Chief Albert Luthuli. With me right here, I've got five survivors from the accident that happened when they were coming from the ANC Durban rally. So they've got complaints, things that happened to them. Usisi angakhuluma ukuthi usisi ubani, kwenzakaleni.
Igama lami ngisebenzile ngwakavlakazi, ngihlala khona la eFANE. Ngomunye wama-survivor alimala ebhasini bebeyibuya eThekwini. I-complain esinayo ukuthi sathi masibuya eThekwini kweza i-president eMpuluzi. Ithi izosinika isinxephezelo. Oyakhuluma yathi izosinika isinxephezelo. Emva kwaloko mase sibhizi sesilandelela silandelela kwatholakala ukuthi kumele size sifonelele phezulu ngoba uSpeedy wayikhulumela yena ukuthi sizosithola isinxephezelo without iraf. USpeedy sazama ukumfonela ukumfonela sagcina vele singamtholanga. Manje sifuna ama-answer ukuthi why asibalekela angasitsheli ukuthi sekwenzakalani ngale sinxephezelo. Asisho ukuthi khona udlele imali yena or kwenzekile. Nathi nje sidinga ama-answers. Cause salimala nje vele kakhulu kubuhlungu futhi ngoba singasanakeki especially ngale sinxephezelo. Ngicabanga ukuthi lesinxephezelo besizosisiza sikhona ukuya kubodokotela. Namanje asikhona ukuya kubodokotela, asikhona ukwenza next. Sibhizi siphuzana nje namaphanadi ala kliniki. Nala makliniki ngiyacabanga sebakhathele manje. Mina ngalimala nje kakhulu la ndlebeni, angikhoni nje ukuya kadokotela, angikhoni ukwenzani. Ngicabanga ukuthi lesinxephezelo ngabe sasithola yiso besizosisiza ukuthi sami siye kubodokotela. Sikhone nathi ukuthi sizinake ngaso.
Usisi, i-injury yakhe, do you feel comfortable ukukhombisa?
Hayi, ngingakhombisa ngalimala indlebe.
Usisi walimala, yabona ukuthi part of her ear was chopped off from the accident. Omunye, usisi ubani?
Mindokuhle wakankosi. Bengihambile nami. Ngilomunye wama-survivor. Sathola i-accident nge-25 nasesibuya sesibuya emakhaya. Wathi makhombe khululekani nomhasho, sizonika umhasho. Wahamba kukhombreti, ukhombreti sesiyamthinga efonini. Ukhombreti uSpeedy asatholakala efonini. Iviki ngabona liphelile kuthiwa hhayi akekho ofisini, akekho ofisini. Manje asazi ukuthi ukhombreti ubaleka nani. Sacela ukhombreti abuye nema-answers futhi. Asisho ukuthi imali mhlawumbe ibuye maranje abuye nema-answers futhi. Besingeke sithi sisebuhlungwini, afike yena ukhombreti asithembise something bese uyanyamalala akasatholakali. Manje nje siphila nemaphanada sekliniki silimele. Asikho right, akusafanani nakucala. Manje sekumele futhi ipotuhle kunathi eliphilise uyadiva ukuthi awusekho right.
Usizo walimala kuphi?
Ngalimala esandleni.
Esandleni? Waphuka isandla?
Ngasikeka bangithunga.
Okay.
Nasenhlobo ngabontoka vele sengihlala ngithwele nesigcobo.
Do you mind showing injury kancane? Guys, people are badly hurt kule accident. Sicela ukuthi ingenelele i-ANC basincede. Usisa ngakhuluma?
Igama lami Makhosazana Sibongwe Mangankamfu. Ngiyikomrade elikhulu elithanda i-ANC kodwa lingicekele phansi. Ngomunye wama-survivor ela-survivor lalimala, ngalimala kakhulu, ngalimala la. Ngibuhlungu asiyitholi imali esisathenjiswa nguSpeedy makufika i-president. Yasitshela ukuthi emva kwama-funerals kuzoba khona imali esiyitholayo. Leyo mali leyo besizokhona ngayo ukuya emakliniki, ey'bhedlela, bodokotela. Manje mina ngithatha imali yamama yepension ngiya ngayo kudokotela. Every month funa ngiye kudokotela. Anginamali. Sengithatha yona le mali encane yamama ngiya ngayo kudokotela. Taspeedy, mina bengiyicela le mali vele ngiyayidinga. Namafoni ethu alahleka emabhasini. Ama-ID alahleka. Abanye namanje ama-ID abakawatholi. Ngikhulumela bonke nje le bebesinabo. Abekho la abanye bethu abakakhona ukufika. Kodwa nje nabo sisonke. Siyabonga.
Igama lami Fikile Mukashongisa. Nami ngomunye wamasaba.
owafika wazokhuluma Kwaba khona ikhomedi lingifonelayo.